Tieng machielo kende mwabiro kaire mondo mago kodi mbaka e wechege ko mag pur kachiel koda gi kwan kama jopur puro gipuro gi lwetgi moko bende puro koda gi machines bende molo chutho igo kwano ka igolo calculator margi na achiel riwo achiel kelo ariyo koso obet mana achiel kende nyinga en Haron Otieno madwa tai chendo nieri kawuono ni walimo gwengno ero mar Boya jatelo ka iluongo ni kanye
Kamrika.
Untere Kisumu County, Homa Bay koso un Kisii koso Nyamira?
Wan Kisumu County.
Kisumu County.
Masawa wanyango mawod.
Ero kamana enye, wachopo Kisumu County mwana nwa kodi mbaka janeno Maluli TV. Chendo ni Rimar Pur, kachielo kodu kwanu. Ede nade jaduwa?
Adi mabaya.
Ero kamana enye? Madam? Ide nade?
Ine di nade.
Antbade mabaya. Madam nono, mi los malo matin. Ilungi ni nga jaduwa?
Nungan Tobias Oduka.
Tobias?
Oduka. Yeah.
To ini lungi ni nga?
Joyce Sezi.
Joyce?
Sezi.
Joyce Sezi.
Oduka.
Joyce Sezi Oduka. Mm-hmm. Ero kamana enye. Joyce Sezi Oduka kachiel kod migosi Oduka. Wach mar pur mar dhiang. Nuchako pith mar dhiang karango.
Wachako pith mar dhiang. Mwaka mar elufariyo ka paga uchiel.
Yes.
Manu wachake, wachako gdhiang achiel. Mm-hmm. Mwabiro masani kwa nido kabich.
Nuchako gidianga chiel.
Yes. To diang manu wachako koni, yes. Nen local.
Nen local.
Bange watemo loke, tunotamore. Kuru wawoso tuwa kilo margiriji.
Ne intiere sa mwane chako puru nyeri?
Nantie.
Higa mara?
Elpatrio mia 2016.
2016. Kama ne uchake. Maybe nga tuguru penye nito, angoma no kilo wachini romar pith, mar diang. Angoma nomiyo dhiang manu chako got angoma nu chako gachiel mar nyaluo chande
ahinya nwa neno ne nitie shortage mar chake e thurwa ka.
Yes.
Demand ne nitie malo. To mokwongo wabe kano wamanyo chak.
Yes.
Nyaka chuno wa nyaka wang'iew ir jomoko. Mae gima nomiyo wagine ne wadonje pur mar dhiang.
Yes.
Shortage. Mokwongo dhiang mar gredi nitije ok tek ahinya kipimo gi mar nyaluo. Koro mage gik manomiyo wadonje pur dhiang' ahinya.
Awinji.
Dewan gi nok mar chake.
Madam, pesa mane uchako godo pur mar dhiang' ni eri. En pesa mane ukanoga kamoro, en pesa mane uholo, en pesa mane uuso gimoro ka uchako. Nugolo pesa kanye mar chako pur pith mar dhiang'?
Ng'ombe ni tulikuwa naye ni yeye. Ya boma, inenyeto alituachia. Sando tukaiuza, tukaongeza na pesa ingine.
Muliuza pesa ngapi, mukaongeza ngapi, mukaona ng'ombe ya pesa ngapi?
Hiyo ilikuwa tuliuza 1015, tukaongeza 1015.
Ukiongea kwa sauti kidogo.
Tuliuza 1015,
yes.
Tukaongeza 25, tukachukua hiyo.
Okay. Jaduong, mtiri penyo mabesa moroka tanyali penyo. Sama ni chako gedhiang achiel ni hiri. Nyak mairi nubiru mapiyo maromnadi. Ni chupo yigini maromnadi, malukiri kibe dhiang marareyo. Nikit sana nukangini kari gidoka a beach. Tunduri nyaka nyirobe ni kasha adeke wanyane na jeko na mongo na moroko kwa yoga boro. Igo kwang mapiyo nadi, jaduong, irika kibiru siyo.
Lago kwang mapiyo.
Yes.
Kaluwore gedhiang manangyeo. Nagdiyo ngeo dhiang ma ose mich. Ose bedo sam.
Yes.
Kuru nengi trima nengi dwicha dek to nyuol.
Yes. Awinji.
Kuru bang dwicha dek no to no nyuol. Kuru kano nyuol.
Yes.
To aneno kapod yuto marwa ni piny.
Yes.
Yani chak ne pod ni piny.
Yes.
Jok mane dwaro chak ne ng'eny moingo.
Awinji.
Chak mane wan go. Kuru mane man wago kwano.
Yes.
To waolo pesa kosalo. Sige, tawuchiel mo kilo gudiang mane.
Okay. Ma dhiang mane? Mani tukwa ni dhiang mane?
Ma crossbreed mar Frisian.
Ma dhiang mane?
Ma Ashaya.
Ma dhiang mane?
Mano be Ashaya.
Macha?
Ashaya.
Macha?
Ashaya.
Ang'o miyo Ashaya ng'eny kupogre gi breeds mamoko?
Ashaya wapidho mang'eny nikech chimo mare.
Yes.
Ok ochiemo mang'eny ahinya. Chimo matin.
Yes.
No chimo matin but kikompare chimo mare gi Frisian. Frisian chimo mang'eny.
Awinji.
Then gi climate.
Yes.
Maendi gini gine. Onyalo withstand.
Yes. Onyalo kwang kata kalo si ube. Yes.
Kata ching rieny kata ching ok rieny. Onyalo dak.
Kumunda miwa lose wachi ni romare koro mar kor lwasi. Lokruok mar koro mar kor lwasi. gik ma seche moko otimo ne japur kata gik ma japur nyaka tim mondo mi ng'at mapuro dhiang' kawuono ni ikruok mage ma nyaka ubed godo katudore gi lokruok mar kor lwasi?
Mokuongo tik tik nyaka ubed gi pi.
Yes.
Pi nyaka bed machiegni. Nikech kor lwasi koselokore kama piny liet,
yes,
dhiang' nyaka modh pi mang'eny.
Awinji.
And the pigni be pod konyowa e loso ode mondo obed maler. Mar adek, pigni wanyalo tiyo godo odo e chiembgi ka chieng' rieny to wakuone gi pi mondo mi gitim ang'o? Mondo mi gidong piny.
Ma ilose pi mukunyo koso mowuok e nam koso?
Wan gi pi mowuok e nam.
Awinji.
Wan gi tangi kacha cha.
Yes.
Wakunyo pipe kuwuok ka nyaka aora. Koro masin ba apa nyaneno kacha.
Nitiere aora mana machiegni ka?
Aora nitie machiegni ka.
Yes.
Koro wakunyo pipe kuwuok kacha nyaka aora. Koro wago picha to donje tangi kaya nikech ome pile pile.
Yes.
Tich matek. Dhiang' ka dhiang' wuotho 60 liters per day.
Jiru, magi pesa mani golo kanyo? Manyalo kunyo pi makata sirikal ema pi otamo yoyo makeli wachiegni ni. Madam, hii pesa bulito wapi?
Hatujachimba maji.
Yes.
Tunatumia ya mto.
Yaani
tunanunua pipes tu, tulinunua na pump.
Eh, kuweka pipe hadi ifike huko. Sio ni pesa?
Yeah.
Eh.
Magi na yudo kumatie.
Awinzi.
From my kuma tija madeni. At yu Nairobi, Diamond Cup. Koro, wariwo gi mage mo yudo matin, gi mage matiyo kocha riwo, twakelo ka, watimo wang'o wang'o. Watimo gik moko matin, nikech ok watime dichiel, watime nus nus kaluwore gi nok mar pesa.
Adani mondo mi waring mapipi mondo mi wago kwano ni to uloso pesa di to utimo nade. Nitiere ng'at manyalo penjo ni nyaka ne chak pith mari mar dhok Nyiri. Be nitiere chieng' moro ma samoro kata mana lokruok mar kor lwasi nomibedo gi hinyruok, samoro kata mana dhiang' moro tho kata gimoro motimore minyalo tudo gi lokruok ne mar kor lwasi?
Ahinya ahinya nyaka nwachak pur.
Yes.
Pokwa derwa pokwa tho. Dho nitie challenges.
Yes.
Lokruok mar kor lwasi.
Yes, yes.
Iyudo ka kama onego bed ni dhok chamo kata dweche adek, ibiro chame dwe achiel nikech ok gilodhi kaluwore ni koth onge. Koro mondo mi napier grass lodh piyo piyo tek.
Mani matera penjo, mani chiemo ma dhogi gi chamo igolo kanye? Pi isawacho ni igolo e aora, chiemo igolo kanye?
Chiemo apidho. Wan gi napier grass.
Yes.
Wan gi mwono nje toke ka, mabeno po wavido krep,
yes,
manu wapido,
yes,
wangi rabuon,
yes,
rabuon wapido ka, mudo mudo kuro wamanyo, ikwote kaka kuro diyo.
Malu mane ma re o, jo krep ma miyo uni, en lumane, diket, wanu wangiyo gilube ma modu no, lumba poyo.
Upogo regi modu no.
Yes.
Upogo regi modu no, lumi.
En lum en nya kisungu
en nya kisungu elugo ke kamano
ero kamana enye ngato nyalo penje ni ipuro in gi pith mar dhiang' aina ma nitiere dhok miwe makwayo oko ti dhok mitweyo ti dhok bende gin kama inongo ni zero grazing kapono ni agriculture mara mana soma ti konya.
Yes. Mara ni kaka nyalo wacho en semi zero grazing.
Awinji. Mano nyisa
seche mang'eny.
Yes.
Gintie ot. Siti matin, inyayuri kutwigi yoko vichambu lumi.
Samori kutwigi yoko kunde kanela, yeah. Magi chambu
lumi. Kuro, mostly.
Yes.
Ginga watu. Kura nyawacho ne, onyono zero grazing, mati, yes. Mangeny, yes. Kod oko be matin.
Madam, ini chalo manager mara farm, nike jaduongo wacho ni eneno oko, ini mangeny ni ntire kairi. Ne somo wachi mara purne kamoro, koso ntire reuroge moko mose sumo uri yako. Katama wame wasaidia kujua mengi. Ulisomea mambo ya ukulima?
Ukulima sijausomea sana sana.
Yeah.
Lakini kulingana na matraining zenye tunaenda, yeah, sana sana kwa CREF,
yeah,
nafunzwa sahi kuna climate change.
Kwa sauti kidogo. Unajua wewe ni mkulima, unakunywa chai.
Unakunywa chai.
Eh? Ama hujakunywa chai leo? Tukamue kidogo. Yes.
Sana sana hizi matrainings huwa naenda ndio tunafunzwa. Wakati wa sahi ama zile miaka inaenda,
yes,
lazima tubadilishe ukulima wetu. Sasa nikaangalia,
yes,
ama tukafikiria na mzee, tukaona hii ukulima ya mifugo,
yes,
inaweza faa. Lakini hakuna shule yenye nimeenda ati,
yes,
niseme nimbiketi kwa muda kwa shule.
Madhara ama challenge gani ambayo umepitia?
challenges ni wakati jua imewaka sana. Chakula ni haba. Kisha tena mvua ikinyesha sana. Kama hujaweka ile chakula yenye imekauka. Pia hiyo ni shida. Juu mifugo ama ng'ombe inataka chakula yenye imekauka ndio ikunywe sana.
Nari tuka iri mondo meda erekta mara onyisa ni tadongi dahi kadima tia kotelo mukongo ni iri mara chendu ni iri kapodo wadhi nyime. Nitire penjo mara ni to kuna ile siku ambayo ulipata challenge ama madara. Muruma duon mi gombo we watch mara pit mara dhiyan. Moja tu siku kasema hey, kawono ni tanyalo jonyi gini iri mondo miawe.
Wakati county iligawa mangombe na ilisemekana inapewa individual.
Yes.
Sasa wakapea groups.
Yes.
Sasa group vile alipewa hawakuweza kumanage ikafariki.
County ya Kisumu.
County ya Kisumu.
Yes.
Sasa mimi nikaona kama wamepeana kama group na ika haikufanya vizuri. Si mimi naweza fanya na ifanye vizuri. Ndio nikaamua.
Sasa kamua basi acha na ile ambayo wanapeana wewe uanze kufanya zako. Nataka tukuje kwa county anawasaidia, kunayo pesa yote ambayo mnafanya kama wakulima kuso pesa mara mnaongeje duong kononi ntieri rogemo kubende mabende sumo uria kubende nyalo medo nyiswa wach mar pulida timo nyaka kanye pidho jomoko bende makonyo molo chutho chutho nyaka wagol bende calculator maro wago kwano inti loso pesa diodi uchien ngatima tiyo okubende. Alafu kuna watu uo medharau wa mama ambao wanafanya mambo ya ukulima wanasema wao hawajaweka makeup au hawajangara. Kuna wao wanyawake wenzako ambao wamewahi kutusi ama kukuchekelea
kwa sasa kama
shikilia hapo hapo neno malo ni TV main chindu mari mar ohala barpur ge kwano kae ge mera main ka chelo kodo hala bire doga mapio tapo ndike sigin chendo ge kobene mumako penyo na ya hinya main chendo mari marpur ge kwano wago pur togo kwano bende ni to gi udo kwano marom nade molo chutho e pithnero mar dok jomage mapunjo gi gisumo re ho kanyo molo chutho eni to bende gi go kanka wo kamoro ka chupo kamo ne chak gi dianga chiel mar nyaluo sane gin kod dok achiel areyo adek angwen abich auchiel abirio manyalo neno kaeri kantira moko bende masamoro wanga podo kanyano kachiel to kwa dagi dieke bende maburo dhi irigi siri margi enango to gidhi chope kanyinga en Haron Otieno Wurjon kikigole e tipo mara achiel kende mar Lulwe TV. Tinge lweta gi eki ok gin yugi magi eki gin chiemo nero madhogi eki chamo mondo mi bang ka gisechamo gi to ginuang chak to nikech sa sama dhi kamoro temo mondo mi anen to mamiyo gi bende gidhi chamo koso ok gidhi chamo pok ochako chamo mano manyiso ni seche moko lwedo makete godo piny ok gidwa ka ok kamano to nyisgi ni ng'at ma wendo kik icham gimoro amora mowuok kuome upuonjo dhok ni kik cham mochiw kod ng'ama wendo koso ang'o miyo maga ok gichamo jaduong'. to magi to gichamo kimiyogi.
Eh? Ok gichamo. Eh. Ok opuonjogi.
Yes.
Ok gichamo nikech dry fish nitie gini medo godo.
Awinji.
Chiemo motuo
nitie gini
medo godo. Ok gitimo nani.
Yes. Anapuodho wuod jonana kaka tabolo nege miyo gichamo. Ibiro puonja lony ne rumu mia keto maber. Madam awesa mana penji ni to vile watu wanakuona wa mama wenzako. Bende ging'iga chai moro kata ginyiera moro ni in tij pur kende mitiyo?
Kwa sasa sijaona mwenye naongea vibaya ama ananiangalia vibaya.
Yes.
Wao pia wanatamani lakini uwezo ndo hawana kufanya hii kazi.
Hii mambo ya farming itime kaka in kusutime gijomoko bende? Itimo kaka in. Bintiri jomoko maindiko dala nikai irima itiyo gode podo gaya kusitime in kaka ngatu mamiyo kende. Intire. Indiko jadi.
Jadek.
Igni abich kocha kresa ida chopo kanye gwa chini mari marpur. 5 years jaduong. Igni abich kocha kresa ndo chopo kanye.
One mai gimodati.
Yes.
Mabe kata ka retire Nairobi, yes. Mai gimodati.
Ido biro medo gi. I made bedu matot ko somona magi.
Anyalo medo gi bed matot.
Yes.
Kaluore kaka korulwa sebe. Gichiemo.
Yes.
To kinya keto gi mang'eny,
yes.
To kingine ndo.
Jaduong, gimoro ka gimoro kitimo to nyaka ng'ato mak lweti mabende sumi rieko kati med bedo gi lony matot. Imedo puonjori ga pile which mag pur koso manise soma chiel ka oromi kata mano singisi chon koromi.
Gini ang'iyo pile.
Yes.
Kata mana internet. Adiga aneno.
Yes.
Kaketimo. Yes. Kaklaso chindok.
Awinji.
Kuru kase biro go. Tapunjo jawari.
Ako weyo samano wachi ni mane madam wachi ni diangor wano miyiko da i-county tunoluar. Bini tire kony moko mawiyudo to gini nga gini masiri kaka japur kata kaka jupur makone.
Yo county gi okane kake miwa kony. En mana ka gin gi welo.
Angomi wach wach county ka kuri kulu wiki gi
okay. Oka kulu wiya.
Yes.
Onge kony mage miwa.
Aminji.
Ka gin gi welo.
Yes.
To gin tuwela
maru. Oka ngini kamera mari. Apa ni kamera mari in mairi. Losi gi county gini ni saniri.
Oo gine na. Sani kony majo county miwa.
Yes.
Onge.
Aminji.
Ka gin gi welo.
Losi kolo gi ka.
Ka gin gi welo to gibiro ka.
Yeah.
To kony mo malicha enya to onge. En mani yes. Samoro gi kalo. Yeah. Gineno kaka gikmoko kikako watimo gikmoko.
Yes.
To gibe ka gineno ka mistake ritie. To ginya wache mani. Mae ndi timo kama kama.
Yes.
Mae timo kama kama. Mano kende to gimone pesa.
Yes.
Kato ngone gimiowa.
Yes.
Mano to podonge.
Governor Peter Anyang' Nyong'o in ema the backstop kodi kochoke county ma Kisumu in wuoi musiepna mabende kogo ni simo to mako japeny ywak ni jogi gieki gilimo gi kawelo ntiere mano gigoyo erokamano kata kamano limgi bende sechegi kuma chieng' rieny mapenyo togo kodgi mbaka mondo mi giwinji ni to ang'o ma gidwaro samoro ka jogi pok odhi temana mondo mi yor jogi mondo mi odhiyo. Ageno ni mano otimo chopo kani,
watu mwere jabumi. Agujo mwere mano
bere. Ero kama na henya. Sichi mwako ni tire giki mwako ma ngato wacho ni iluun kake mero dhe tenyalo biru poki loko type maradiang mipidho mwono michaki bipidho mwono machielo kendo. Bini nyalo chopo kanyo ero koso ineno kakanyo podo kinyalo chope. Mai mida pidho nyaka chino.
Kanyo wangi paro mara chopo kanyo.
Yes.
Nikeche dhok masani wangodo. Ogi gol kiwango munego bini gol but nitie breeds ma moko manya golo chak mang'eny kaka Friesian ka wan gi chiwo maber wanya kilo Friesian en mani Friesian bende en gi challenges mage than Ayrshire.
Yes.
Koro ne waparo ni kata ka wachopo kiwango moro to at least wabed ga gi dhok adek makan gi manyalo miyo wa manya miyo wa 30 and above liters per day.
Yeah. Ado bire liters miloso miyudo kache kwa lagi pesa miyuso kuro kwa chiro kaka chalo. Bangi njiri machoke ende. Wach matuoche matuo dho gieki. Bende use chandi to ere kaka ike doko lagi tuoche gieki.
Tuoche use bedo kachando wa. Ten mana ne kolore kaka uwoyo gi daktari matie dhogi. Wangi daktari achiel mo ogeno.
Yes.
Stephen Owino. Kata unge kipesa.
Yes.
Todi ang tuo.
Awinji.
Toringo biro. Sa AI ko chopo.
Yes.
Kiten gimo kriti. Ago nego simu.
Dana moro penyo ni AI ni tokora mo.
Eh? AI.
Yes.
AI en, okay, kisungo en artificial insemination.
Awindi.
Mio diang age.
Okay.
Ma. Gimpira.
Gimpira.
Yeah. Okay. Dhiang' ich gimpira.
Yeah. Ndalo moko naloso gi japur moro. Mano nyisa ni nitiere kaka inyalo dwaro ni deri ni en onyuol mana nyiroye kende. Mok nonyuolo dhok machuo. Mano be en lony musichako tiyo koso.
Yeah, musichako tiyo kode.
Yes.
Entie.
Yes.
And beche matek.
Awinji.
Challenge mare beche matek.
Pesa
ma ngama yom yom. Yeah. Ok nyalo yore
mbego. Pesa diko machiel.
Koro giluore mbego. Kidwaro Frisian.
Yes.
Frisian giuso 6,000.
6,000.
Awinji. Mano sext. Gilunge ni sext. Mbego moyer mar 90%. Atamalo prochiko. Nyalo golo ni nyako.
Awinji.
Then tamala par.
Yes.
Uy, not 100%. Okay, 100%.
Oh, okay.
Yeah. Koro mano nitie. Koro kaka ma natimo ni Flavia.
Bye.
Onyolo Flavia eh?
Yes.
But unfortunately nyo wengi chua. Flavia giuso 6,500.
Yudo ichula lufa uchiel. Ni dhiro dhako.
Dhako.
To work
those are the challenges. Yeah. Koro ngiso ni jolony ki. Bogin bogin expert ahinya. Natural what six will fall chill give me a bitch.
Giduko ni pesa no koso. Mano di kamano.
Ichake tema tema moro kendo. Yeah. Koro Frisian Ashaya sex 6,000.
Awinji.
But ma to be doga imported from Germany.
Yes.
Lekuya. Lakini yes. Anything okay is a very big breed. Koro 6,500.
Awinji.
Koro mage challenges mayudo. Maka yonge ki pesa no. Totek.
As yes.
Sama bendi gocho ni daktari ni unge peso bi. Ngeni oko bi kelo ni sext. Upo kelo ni upogore.
Wach mar kuo. Bende ikwalo kata mana jamni koni eri kata mana kuchandu koni eri kuso wago unge.
Mago to nitie. To yes. Sana sana gijo kwalo lokolo.
Awinji.
Kichmai. Sida ni kigole mo kalo oko kaisha. To olal.
Awinji.
Oko bi wuto ni kake dwaro. Then gocho bo luor.
Awinji.
Ngi doka ngati goyo.
Yeah.
Mokwalo bai goyo. Kuro.
Munu wuth mapio pio.
Munu wuth mapio pio. Kuro kanyo.
Yes.
Kutu poka chale, poka neno.
Waya gul calculator mara, mundo miwa kwa kwano. Igulo chak maromnadi kum. Udi chinga chiel, igulo chak total maromnadi jadu.
Udi chinga chiel, eh?
Yes.
Okinyi wagulo 20, kinyi wagulo 24.
24 liters.
Yeah, 24
mano
liters.
Mano total, madu gidele.
Yeah, mano kinyi kende.
Yes.
Then udhiambo,
yes.
Wanya yudo ka 20 or 18.
Kuro mano wari wagi 20.
Yeah, rivi 20.
Okay. Mano wano 44.
Yeah, 44.
Mano liters per day.
Yes.
Igulo iloso, liter ka liter uso pesa dijelio.
Lita kalita also sing prabichi ka bich.
Prabichi ka bich. Mano times 55. Manyiso ni iloso silings alopareyo, miangwen, gipira reyo di kumudu chena chiel.
Kumudu chena chiel.
Kumtulu mar duwe chiel, kwa gogi 30, tiloso kanyero 72,600.
Yes.
Janeno malulu TV, wachi ni romar pur, kadamana peti mar doka chiel, areyo, adek, angwen, abich. Miyo osiepa ni eripesa maromo silings. Alof pira berio kod areyo kod mia uchiel 72,600 nate among yo nito msara mara mairi msache marduwe chedi tawache ni oyo we kika kwal nisiri kwa kwa chuli wudu joniri kara mare tina tina jaduong wagul expenses jaduong gara mairi tudogi kumtulu maduwe chiel mwale bedo pesa di
kumtulu maduwe chiel
yes.
Pani watiyo gisingilu kari.
Mangiso di kwa go pesa niri kumtulu mara ega chiel, iloso silings alok miya boru, yara biru aga chiel gemea reyo. Asto wamak maniri wiwa. Asto wacho ni garama madu udi chingi nyalu bedo pesa di? Garama duwe chiel.
Maduwe chiel kwa calculate maduwe chiel. Kichi, oka ketu tuwo ni kichi kutu sama uduwe chiel nyakala.
Yes, yes.
Who is around 25,000.
Mano ki manage do gigi.
Yes.
Kuro 25,000. Kuso manager, ntiri gi wacho moro upogure? Manager. Gini, kwa di moku winji wacho waru manager.
Manager, tukinyo di manaj.
Mano 800, kwa golo minus 874,200. To in kanyero kuda clean 571 Kenyan shillings profit. Tera penju moro maduomu. Angoma isa table. Kuwo ke wacho ni marpit marudo. Bechulo fees moro kamar achievements mo halo ni sikilo ni jadu.
Achievements?
Yes.
Ngayi. Chulo school fees?
Yes.
Wangi nyitinda beach?
Losu matek jadu.
Wa chulo school fees?
Yes.
Wangi nyitinda beach mwa chulo ni school fees? Then Koro modong,
yes.
Ye, one is other investment.
Yes.
Kichingi ni pure ngi maluarore. Kwa yude chaka, watere puro. Opuro puro bando.
Yes.
Opuro bell.
Yes.
Atimukoti kaka.
Ise nyolo kamara mora jadiwa.
Ise nyolo.
Ise chulo fees. Ise nyolo chiumbe ni chiemo.
Ise nyolo.
Ise chulo chama. Kapesa ko chulo chama ngoro ngi pesa.
No, ano pesa no.
Ano pesa no buo kira dongro kumadum. Ere kaka pith mar dhiang' otudore gi mamoko. Bentiere pith moko mita bende tudore ma maeri konyo mach to mano be konyo maeri.
Ya, ntiere.
Yes.
Dhok kwa yudo manyiwa.
Abenje.
Dhok kwa yudo manyiwa, manyiwa ni watiyo kwa dipote. Okomo kode.
Yes.
Kole, tiyo cham, skuma.
Yes.
Rest, watiyo kode. Pesa nebe kungu.
Yes.
Tuchomo kungu.
Ero kama no chiro, mari.
Chiro.
Chaki biomka. Itero chak town ko city mona ngojo
chak angi jiting didika
yes
nti joma gin gi biro ikomo walk in
yes.
Joma biro eno ngiepo kala ska kinyo ko biro en koro kiri lion
yes
then wan gi joma ko biro magin every day pile ka pile nyako
nyako bikairi
kao kataka 10 liters no kataka 15 to kao
awinje
yeah
ero kama na hinya samonti regi moro mapoka penje tigombo mondo menyiso uganda mondo bi winji kapoka chopo kama idwa nyiso ji kaka iudi ngama doro nyaroe pi usu nyiroe gi
nyiroe pok twa chako uso to di chopo mbele kama ko wadhi
yes.
Uso aparo ni igniario mabiro gi
yes
wadhi chako uso
ero kama na hinya bende isipuonjo ng'ato uso gidi ni kende mingeyo jadu kod minot maka ponono ni kiny pesa moro biro nu mang'eny muwe maeri to ma wach mukururumu
ji biro ka
yes
mang'eny
ero kamano
maduong' ng'eyo
yes
kaki gero ot
yes.
Kaki pidho dhiang'
yeah.
Gik mitimo
ero kamano
kech negi ng'eno negi ng'eyo ni gima yes. Kama ok nyatimore
ni kamera ni ter
yeah.
Wach kama iudie pono ntire chak miuso kara dyang miuso amituolo mara ngiyo kamera ni mondi los kor jopiny manendi sani jadu wa makini maeri yes
wan wayudore kamilongo ni Kamrika village Ogilo area kiwo Kisumo ilor kamoni ngere
yes.
Kagoro then iluo yo ma biro nyaka Ogilo bridge kisechopo Ogilo kanyo
yes.
Kipenjo ni ere koduka kata ngata ngata man gi pidho dairy cows
yes
dog chake gwenka
yes
tikeli nyaka dala
awinje
koro namba na nitie obuchiwo kata namba minot nitie
chiwo
obuchiwo
chiwo namba kaje
namba na n 0722
yes
789615
no kendo
koro 0722 78 9615
Manager, idwa chiwo mari koso mano romo?
Maru manager bwa wachi. 0722.
Ah, manager chiwo na. Manager piana namba hapo.
Namba yangu ni 0722 457804.
Lakini sia ku flash and my number may go yo kaponi dwaro chak kata kantiro wacho mondo bi gonto mondo mi idi won ipendigi adani mondo bi wachop e giko mar chendo nieri to nikech bine nyaka wadogwa go mbaka kende mamoko mpogore opogore ing'e nyiedho
ing'e najua
ing'e nyiedho goyo oriti kata goyo erokamano gi dhou igona ikedho
gi dhou
Kusema sandu kwa lugha yako.
Chavucha.
Chavucha. Janeno Marlulu TV chavucha. Huo ewe ero Marekano Kisumu County wachope giko machendro niri. Chavucha kumkete Lulu TV chavucha kumneno chendro niri molo chuto chuto. Chavucha kumkete wanyime. E chendro te mantire Lulu TV. Nyinga en Haron Tino John. Chavucha.
Chavucha.
Okwachi chavucha inya. Chavucha. Ero kama na inya.